Nyereka inzira yukuri. Nyereka inzira yukuri. Kuri.
Igice cya cumi na kabiri. Mugire ihanga rikomeye. Isezerano ryo gucungurwa kuri Abrahamu. Icigwa turiko kivuga ngo nyereka inzira y'ukuri, inzira y'ukuri yo gucamo kugira ngo umuntu azaneshe mu ntamba ihambaye iri hagati ya Kristo na Satani, kandi amaze guca muri ino nzira y'ukuri aze ashike mu gihugu cy'ibyiza. Tugeze ku gice cya cumi na kabiri kivuga giti mugire ihanga rikomeye, isezerano ryo gucungurwa kuri Abrahamu. Dusenge Uhoraho Mwami ushobora byose, nureke igihe twiga ibyigwa nk'ibi bidukura aho turi bitwerekeza mu guhagara dushikamye mu nzira y'ukuri yerekeza mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza. Dukosore twese kandi tugane. Ne kugendera mu byanditswe byawe byera nk'uko bibona bitubwira. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Isezerano ryo gucungurwa mu gihe cya Aburahamu mu byigwa byarangiye. Twarabonye ukuntu icyaha cyahereye mu ijuru mu nyuma kigahava kiza hano ku isi, kandi mu kuza hano ku isi nta handi cyahitiye atari mu muntu wa wundi Imana yari yaremye, uyu nawe akaba ari Adamu. Hariho ikintu nifuza kukubwira ngo uzirikane neza mu mutwe. Imana ntabwo yahebye Adamu, yarakoze utwigoro twinshi dushoboka kugira ngo Adamu na njyewe naremewe muri Adamu na wewe waremewe muri Adamu ngo dushobore gukira tuze twongere kubaho ibihe bidashira. Ngenzi ndashaka ngo bino bintu bizirikane. Naho Adamu yacumuye, Imana yaramuhaye yandi mahirwe. Imaze kumuha ayo mahirwe, Adamu arakira. Amaze gukira mu rubyaro rwiwe hahavuye haboneka imigwi ibiri, umugwi ukomeza ibyaha bya se, ariko kandi n'umugwi wemera kwihana, wemera guca bugufi no kugendera mu kumvira Imana kwa se. Ni kuvuga ngo haciye hatangura kubaho imigwi ibiri. Mu yandi majambo twovuga yuko hatanguye kubaho inzira zibiri. Inzira imwe yerekeza mu bugingo budashira, n'iyindi nzira yerekeza mu mahonero no gucirwa kw'iteka. Ino nzira yerekeza mu mahonero kubera yuko abantu bagenda guhona barondera gushika n'ingoga. Yagiye irondera kwiyagura kwicamo ibice maze zino nzira ziraba nyinshi, ariko kandi zose zerekeza mu mahonero. Yamara inzira y'ukuri icigwa kiriko kirakwereka yoyo iguma ari ya yindi. Nimwe inzira yerekeza mu mahonero yahavuye iboneka cyane cyane kuri Kayini. Ino nzira yabandanije no kuri Nimurodi nk'uko twabibonye. Yamara inzira y'ukuri yoyo irangwa no kumvira Imana yarabonetse muri Adamu, mbere iranaboneka no muri Abeli. Abeli yarongeye aragaruka ku isi mu buryo butagaragara muri seti. Mbega ukuntu Adamu yanezerewe abonye umuhungu wiwe Seti afise umutima wo kumvira Imana nk'uwo Abeli yari afise. Ino nzira nyene niyo yongeye kwigaragaza muri Aburahamu. Hahandi Imana yamuhamagara imubwira ngo va mu nzu ya so ugende mu gihugu nzokwereka. Kubera yuko n'umukurambere wacu yari afise umutima wo kumvira Imana ibyo imubwiye byose, yaciye afata ingingo aca aragenda aho Imana yari yifuza yuko aba. Ndagira ngo ukomeze gutegera icyigwa neza kugira ngo ushobore kugitahura. Hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 ndagira ngo munkundire tuhasome neza. Igihe Imana yari yamaze gushyiraho Nowa, Nowa yavuye ava ko abana batatu, ariko muri bano batatu tubona yuko Yafeti yahawe kubana na Shemu, ariko Hamu acika igikume kandi uwo yakomotseko ni Lodi, ubwoko bw'abantu butumvira Imana bwihakana Imana. Ikintu kimwe nk'uko twabibonye kiranga mu bwoko bwo kubana i Lodi ni kurondera kwigira Imana, gutyo mugashyiraho amategeko avuguruza ay'Imana, abandi nabo bakavuga ati amategeko y'Imana yarakuweho. Ni uro bwoko burwanya Imana. Yabaga mu rubyaro rwa Shemu ahavuye hava ngo Tera, kandi Tera yaciye abyara Aburahamu. Nimunkundire tubirabe neza hariya mu Itanguriro igice cyaho cya 12 turi buhere gusa ku murongo wa mbere, wa kabiri hamwe n'umurongo waho wa kane. Horaho abarira Aburahamu ati ha mu gihugu cyanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Ku murongo wa kabiri nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarikuri urangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Ku murongo wa kane nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho yamubabiye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari ibintu nkufusha nkeneye ngo mutahure ngaha. Imana iravuga ati va genda kandi ndafise ukundi kuntu nkwiye kukugira. Aburahamu nawe arabikora aragenda, Imana nayo niba yagiye bivuge ngo iramuha wa mugisha imuhinduremo nzoguha mugire ihanga rikomeye. Bagenzi ndashaka ngo hano hantu muhatahure neza, nimurabe Imana ntabwo yagarukije ngaho gusa. Hariya mu Itanguriro igice cya 17 ni ku murongo wa kane hamwe n'uwa gatanu bandi barira Aburahamu ati ko wakoze ibyo, ko wanyumviye, ntago uzobandanya witwa Aburahamu ukundi, ahubwo uzokwitwa Aburahamu kubera yuko ugomba kuvamo ubwoko bukomeye, ihanga rikomeye, inyuma y'umwuzure, inyuma y'umwuzure naho Imana ubwayo yari yariyururukiye. Mwibuke yuko abantu bo ku mwuzure baciye basabagira ku isi, yamara imico na karanda kabani murodi ko gusenga ibigirwamana ntabwo kigeze gahembwa mwabuno bwoko. Abantu barakomeje gusenga ibigirwamana kandi Imana irabaraba irihorera, ariko iravuga iti hinge ndondera umuntu azigaba amategeko yanjye. Naho abantu benshi bari bagiye gusenga ibigirwamana, Imana yahisemo guhamagara Aburahamu. Imana imugira umurinzi w'amategeko yayo kugira ngo ashobore kuyumvira. Adamu yahamagarwa kuba umurinzi w'amategeko mu gihe kiwe kandi na Seti ni kimana yari yaramushiriyeho. Henoke yagomba kuba umurinzi w'amategeko y'Imana akayigisha ubwoko bwabo mbere akaramiriza akayigisha n'ubwoko bwari bwarataye umurongo bavukana bwava ku muryango kwa Kahini kandi n'abametusera bose nuko byabandanije mbere na Nowa yagomba kuburira abantu ho gihe kiwe kugira ngo bahindukire bumve ijambo ry'Imana ribabwira. Bagenzi, mvuge iki? Shemu hamwe n'uno muhungu wiwe Aburahamu nabo nyene Imana yari yarabashiriyeho kugira ngo babe umurinzi w'amategeko. Aburahamu yabaye umwizigirwa ku Mana, yari yiteguriye kumva icyo Imana imubwiye, maze Imana nayo ikabana nawe nk'uko umunyezaburi hariya muri Zaburi 145 ku murongo wa 18 abivuga. Imana ikabana nawe kuko Imana ibana n'abayubaha bayumvira. Impamvu Imana yahisemo kubana na Aburahamu nuko Aburahamu yari afise umutima wo kumvira Imana. Igihe Imana imuhamagaye mu itangiriro igice cya 12 ni Aburahamu va mu nzu ya so, yumvise ngo va mu nzu ya so, tandukana n'ibya so byose. Mugenzi, rino jambo Imana na nuno musi raribwira abantu bose batuye ku isi ngo va mu nzu ya so, ntago ari mu nzu ijya usanzwe ubamo. Aburahamu yagomba gutandukana kumbure nabo bavukana n'ibyo yakora hamwe n'inzu. Yari afise abagenzi mwakiriya gihugu, yari agiye gutandukana nabo mu gihugu mbere agatandukana n'igihugu ciwe akagenda aho Imana yamusezeraniye. Mugenzi, iyo ijambo ry'Imana rikoravuga ngo va mu nzu ya so uno munsi, ririko riravuga ngo utandukane nabo bagenzi bawe babi bakujana mu kunwa ibiyayura mutwe, babandi bakujana mu byaha. Aburahamu yarabwiwe ngo atandukane n'icyitwa icyaha. Mugenzi, uno Aburahamu turiko turavuga niwe sekuruza wabizeye. Niba mugenzi ushaka nawe kuba mu bazora ubwami bw'Imana, mu by'ukuri niba ni sekuruza wabizeye niwe utegereza kugenderako. Yabwiwe ngo va, ni kuvuga ngo natwebwe turabwirwa va muri ubwo busambanyi, va mu bwicanyi hamwe n'ibyo bizira byose urimwo kugira ngo ushobore guhagarara mu nzira Aburahamu yahagazemwo kandi akaba n'inzira y'ukuri. Maze Imana yongera kumubwira ngo nzoguha nkubwire ihanga rikomeye. Imana irashaka yuko utandukana n'icyaha cyose, ikakubwira ngo niba uri umwicanyi va mu bwicanyi, niba uri uboregwa ikakubwira ati va mu kuboregwa, niba uri umubeshi ujya ibiturire hamwe n'ibindi byaha byose Imana ikubwira ati va muri ibyo byaha byawe. Mbere naho waritandukanije n'itegeko rihamagarira abantu kwitondera amategeko y'Imana yose harimo n'isabato, Imana yabariye Aburahamu kubavana n'izo nyigisho z'ibinyoma zose yari arimwo kugira ngo Imana iramubwira ati ugire. Imana rero iragomba yuko uno munsi wewe imbere yuko byitwa yuko uhagaze mu nzira y'ukuri ikugire, irafise ukundi kuntu igomba kukugira. Kuno nako kwari ugutunganwa, kwari ukwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ibuke yuko icyitwa kivuga ngo isezerano ryo gucungurwa mu gihe cya Aburahamu. Aburahamu bagenzi yarashoboye gutanga ibimazi byinshi kandi nk'uko hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 11 ku murongo w'8 hamwe n'uwicenda bitubwira mu nkundire dusome muri Bibiliya kugira ngo dushobore kubumba umurongo w'umunani kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yararikiwe kuragwa bagenzi Aburahamu yaragize ukwizera ko mu Mana ukwizera kudavuye ahubwo gufise ibikorwa nk'uko Yakobo yabivuze maze uko kwizera kwiwe igihe Imana imubwiye aca arabikora agenda aho Imana yamubwiye kandi ku murongo w'icenda ugira ati ukwizera niko kwatumye abinyamukira mu gihugu yasezeraniwe ntikitari iciwe akabana no mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganye nawe iryo sezerano ry'Imana rihabwa icyubahiro ikintu tubona ngaha ukwizera Aburahamu yagize ntabwo kwari ukwiwe gusa ahubwo yari afise abandi bo mu rubyaro rwiwe bahanwe nawe iryo sezerano isezerano Aburahamu yahawe ryo kuva no kugirwa ihanga rikomeye niryo sezerano njewe na wewe twahawe Imana iragomba yuko uvavanura n'ibyaha maze ikugire ubwoko bwiwe buhambaye nimurabe namwe hariya mu gitabo cy'Abaroma ni gice cya kane ku murongo waho wa gatatu haragira hati ibyanditswe bivuga iki nange ndabaza ibyanditswe mbega bivuga iki byanditswe bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana maze amaze kwizera Imana ica ibimuharura ko nk'ukugororoka nimwibuke namwe ukuntu Aburahamu yizeye ukwizera kwiwe impamvu Imana yabimuharuriye ko nk'ukugororoka nuko gutahera mu majambo gusa ndizeye narakigijwe hamwe n'ibindi oya Aburahamu ukwizera kwiwe ntikwagarukira mu majambo gusa ahubwo yarizeye ashyirako nk'ibikorwa nari namwe hariya mu itanguriro igice cya 14 yaratazi ibibazo by'ishimwe Aburahamu mu gihe yumvira Imana yarabona ubwiza nyezina bwa Edeni Imana izomugarurira yaratahura neza yuko kugira ngo ibintu bishobore gusubira mu buryo no kugira ngo umuntu ashobore guhabwa ibyasezeranywe nuko hagomba kuboneka inzirakarengane ikintu kiva amaraso kigapfa kugira ngo umwana w'umuntu ashobore gukira mu yandi majambo Aburahamu yaravuga ati ku bwanjye ntacyo noshobora ndashaka ngo Mana aba ari wewe ushoboza bino niryo jambo uno munsi niko nakubwira guhagarara mu nzira y'ukuri kwerekeza mu bwami bw'Imana biragusaba kwicisha bugufi ukumva mbega Imana irampamagaye ego imbariye ngo mvavanure n'ibyaha byose nta mpamvu yo kwiyumvira ngo nanuze uyu hamwe n'uriya Aburahamu igihe Imana yamugerageza ikamwaka umwana w'umuhungu Isaka ntabwo yiyumviriye kubibwira umugore ahubwo yafashe ingingo yo kumvira Imana nta wundi muntu arinze kubaza ni kuvuga ngo nta kindi kintu gihari haba ababyeyi haba kutuvukana umugore umugabo abana cyangwa ikindi kintu gishobora kukubuza gufata ingingo yo gukurikira Kristo ingingo ugomba kuyifatira wewe nyene ubwawe ata wundi urinze kubaza Aburahamu na wene nuko yabigize nimurabe hariya muri mu Baroma igice cya kane ku murongo wa 11 kandi aha ikimenyetso niko gukebwa kuba ikimenyetso cy'ukugororoka kwavuye kuri kwa kwize yari afise atarakebwa kugira ngo abasekuruza abizeye bose batakebwe ngo bibaharugwe ko nk'ukugororoka izina ry'Imana rihabwa icyubahiro Aburahamu amaze kwizera yabandanirije mu gukurikiza iby'Imana imubwira. Iyo ufashe ingingo rero yo kuza mu nzira y'ukuri, hari amajambo y'Imana yo muri Bibiliya aguhamagarira kuyakora. Ubuze rero mubyizeye ndakurikiye Yesu Kristo, hama amajambo y'Imana yo muri Bibiliya ntube ukiyumvira. Soko kuza Abrahamu buri kuramubeshera, amaze gufata ingingo yo kwizera, yaciye atangura kumvira ibyo Imana yamubwiye, maze acatangura gukebwa, atangura no gukora n'ibindi Imana yamubwiye. Mbere ni murabe namwe hariya muri Zaburi, Zaburi ya 25 turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Zaburi ya 25 umurongo wa 14 haragira hati: ibanga ry'Uhoraho rifise n'abamwubaha azobereka isezerano ryiwe. Imana ntabwo yari kwigera iha Aburahamu isezerano ryiwe ngo irimwereke, ngo Aburahamu ashobore kumenya amabanga y'Imana, usibye gusa gufata ingingo yo kubaha Imana no kugendera munsi y'uburinzi bwiwe. Imana iramuhishurira amabanga yose. Mugenzi, niba mu by'ukuri ushaka kubaho uremye, wumve yuko uri mu nzira y'ukuri, ugomba gufata ingingo yo kubaha Imana no gufata ingingo yo kwama uyumvira ibihe byose. Urabe namwe Aburahamu afashe ingingo yo gutanga umwana wiwe w'umuhungu. Uno mwana wiwe w'umuhungu ntago gusa Aburahamu yari agiye kumutanga uko gusa, Imana yari ishaka kwerekana ukuntu Imana ifise ubwayo umutima wo kwitanga. Iyo umuntu rero afise umutima wo kwizera Imana, agomba guca kurikiza ririya somo rivuga ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima bishimwa bitegekwa n'Imana. Hariya mu itangiriro cye cya 22 amajambo yagiye akoreshwa ngo Imana niyo iza kwitangira ikibazi, byagomba kwerekana yuko mu by'ukuri Imana yonyine ari igomba gupfira abantu kugira ngo bashobore gukira. Ntabwo yari Isaka, ahubwo yari Yesu. Isaka yabaye akarorero kerekana yuko Imana igomba yuko mu mitima y'abantu bizera bagira imitima yo gutanga, kugeza naho bitanga, kugeza naho bafata ingingo yo kuva kubabanura n'ibyo barimo n'ibyaha byose, maze bamara kuba bagahindurwa nk'uko Imana igomba, kugira ngo baze bashobore kwegukira igihugu cy'Imana. Kandi kino gihugu niho mu gihugu cy'ibyiza, aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera Umwami wacu Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo bikitwa uno munsi, mugenzi, kwakira ijambo ry'Imana. Niba wafashijwe n'ikiganiro, ntugende utakoze jeme canke like. Kandi mugenzi, niba ufise ikibazo canke ikindi kintu wifuza gushikiriza abantu benshi sinzi, ushobora kubyandika muri komanteri. Ikindi kigeretswe ko naho buno butumwa ntubwigumize ko, ariko urondere uburyo bushika kuri bagenzi bawe mu gukanda ahantu handitse partage share, kugira ngo buno butumwa ubushikane kuri benshi bashoboka. Ni ubutumwa buhembura imitima ya yindi yabohewe kuri Satani, kugira ngo ibohogwe maze ibohegwe kuri Kristo. Ikindi kandi nuko ukora abone canke subscribe kuri Facebook ho mu Cyongereza bavuga following, kugira ngo uze wame udukurikirana bitakugoye.